Nyereka inzira yukuri. Nyereka inzira yukuri.
Igice cya gatanu. Abana b'Imana n'abana babantu. Abana b'Imana n'abana babantu. Itanguriro igice cyaho cya kane. Adamu na Eva bakomeje kurindira iryo sezerano bari baherije guhabwa. Ntabwo barihebye, bamenyeshejwe yuko atari abo gutabwa. Yamara yuko hakiriho ibyizigiro, kubera yuko naho Adamu wa mbere hari ikintu ushaka kubabwira. Yuko Imana yari yaremanye Adamu ubudahangarwa n'ubutware bwo ku isi. Igihe Adamu acumuriye, igihe Adamu acumuriye, ubutware bwaramuvuyeko bugenda kuri Satani. Nicyo gituma hariya mu gitabo cyaho cy'Abaroma igice cya kane ku murongo wa kane havugwa yuko Satani ari we se w'isi cyangwa Imana y'isi. Muri ubwo buryo Satani yari yigaruriye isi, ayigira gwiwe, ayikura mu byara by'abantu, kubera yuko abantu bari barimuwe muri Adamu. Kandi Adamu niwe yategereza gucika umugisha abantu bose bamukomokako bagacika abakomeye baganza ibyaremwe byose. Ariko Adamu yari yamaze gutakaza bino bintu byose, ni kuvuga ngo natwebwe ubwacu twari twamaze gutakaza kira kintu cyose, ubutware bwari bwatakaye. Satani yari yigaruriye ino si. Ariko Adamu ahabwa isezerano yuko biciye mu maraso hazovuka umwana w'umuhungu, uwo akaba ari watotegerezwa kumugarurira ibyari byaranyazwe mbere, agapfa mu gishingo ciwe kugira ngo abashobore gukira. Rino sezerano Adamu yararikomeje. Nimurabe ukuntu abyaye umwana wiwe wa mbere, yaciye amwita Kayini, bisobanura ngo turamubonye, kubera yuko bari bizigiye yuko bagiye kubona umucunguzi yaragiye kuza. Yamara ntago ariko byari bimeze hariya mu itanu igice cya kane hambarira yuko inyuma yo kubyara Kayini babyaye na Abeli, ariko ngo Abeli yari umuhigi, yamara Kayini nawe akaba umuntu yimbura cyanke w'umurimyi. Bagenzi, ndashaka ngo icigwa kino gice tugeze ko mugikurikirane neza, kubera yuko ni gice noneho gikomeye mwarimo gukurikirane rw'ibyigwa bitwereka inzira y'ukuri iyo ari yo. Icyatumye Abeli Imana ihamagarira bano bana b'abantu babyeyi bacu ba mbere kuyishikanira ibimazi. Ariko ibyanditswe byera bimbarira iki? Bimbarira yuko Adamu na Eva bari barigishije bano bana babo ibyo gucungurwa, bari barigishije ibyo gutanga ibimazi bano bana babo, bari barigishije abana babo yuko hakwiye gutanga ikimazi kiva amaraso mbere inyigisho yava ku ihema ryo mu ijuru ryama yivuga kwa kino kintu. Imana guhamagara bano bana ngo batange ikimazi, Imana yari ishatse nabo nyene bashire kumuzirikana kino kintu, yuko hagomba kugira ikintu giseseka gisesa amaraso kugira ngo umuntu wese ashobore gukira. Ijambo ry'Imana rimbarira ngo Abeli ikimazi ciwe kirashimwa, ariko icya Kayini nticyashimwa, kubera yuko Kayini yatanze ibivuye mu byimbugwa byiwe. Abeli nawe atanga igikoko. Kayini yanse guca bugufi, yanse yamwishyize hejuru, yanse kumushyira hejuru no kutemera guca bugufi, aha icyicaro muri we Satani. Satani atangura kumuhenda, amaze kumuhenda akora iby'Imana itari yamubwiye. Bagenzi, abantu benshi bo mwa kino gihe bashaka kuyobota imana nkuko bigombeye abantu babakuriye mu mashengero yabo barabizeze ibitangaza ege imana nawe irakumva ege ibintu gusenga ni gusenga umunsi n'umunsi amategeko yarakuweho hamwe n'ibindi byose bivugwa n'abantu maze bagafata ingingo yo gusenga imana nkuko bigombeye uko niko byagenze no kuri kano bantu Kayini aca afata ingingo yo kumvira Imana nk'uko yigombeye yamara mu Baheburayi igice cya 11 ku murongo wa 4 hatubwira yuko icyatumye Abeli akora iby'Imana igomba nuko muri we yari afise ukwizera kandi ukwizera yari afise nk'uko Yakobo abyandika mu gitabo ciwe igice cya 2 ku murongo wa 22 ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ukwizera kwa Abeli ntabwo kwagarukiye mu majambo gusa ahubwo kwarabandanije gushitsa no gukora icyo Imana yamubwiye yabara Kayini yari afise ukwizera kw'amanyama yagize ukwizera kw'amanyama amaze kugira ukwizera kw'amanyanga yakiri icyicaro kiwe muri Satani kwa kwiyorobeka kwaranze Satani ubwa mbere nawe guca gutangura kumubonekamo aca yumvira Imana mu byo kwikurayo atangura kugenda nk'uko Imana itabuze hatabayeho kwizera ntabwo umuntu ashobora kumvira Imana yamara kandi ukwizera tuvuga ngaha ni ukwizera kugaragarira mu bikorwa atari uko amanyanga nk'uko Satani yagukoze Kayini nawe akaba yarakubandanije Kayini yari afise ukwizera mu by'ukuri kw'amanyanga Satani ni inkerebutsi yaranyarukije noneho gukuza ishavu rya Kayini igihe Kayini amariye kubona yuko ikimazi kimwe kitumviswe Satani yaciye azana nk'imbugita arakarisha cyane ishavu rya rurumba riba ikintu gikomeye Kayini arahindurirwa amaso aratukura acika ikindi kintu mu mwanya mutoya cyane yiyumvira ikindi kintu akwiye gukora Kayini ntiyari azi ko kwica bibaho ikibi cyari kizi Satani yamara Satani aramubwira ati wewe utora ubuhiri urabukubita umaze kumukubita acapfa aha Kayini aca yumva iyo nama kibaye nziza inama za Satani ziza zije gutorera inyishu ibibazo bya benshi bibaza mu bwenge bwabo barondeye ukuntu bazitorera umuti bikanka nuko acasimbira kuri mwene wabo aramwica umuntu wa mbere aba arapfuye amaze gupfa Imana yaraje itangura kubaza Kayini ntumbaze jewe ndi umurinzi wa mwene wacu ibyo ntumbaze abantu benshi bakora ibibi bamara gukora ibibi bakarondera uburyo babikavuka ntibibanye ntibimenyekane abantu benshi barakora ibibi bakibagira yuko Imana ibabona bakarondera uburyo babifukafuka ntibimenyekane Kayini niko yagize nawe yarondeye uburyo abifukafuka ntibimenyekane yamara mugenzi nagira ndakubwire yuko niba ukora ibibi wibaza ngo ntibimenyekana imbere y'Imana byose birandikwa birahabugwa kandi bikabikwa ahadaca ahadata bigafutwa gusa mu gihe ufashe ingingo yo kwihana genzi Imana barira Kayini ati wewe rero ntabwo ukwiye kubana na beranda Imana iramuvuma ati genda wangare nta n'umuntu nemereye kuzokwica Kayini agenda mu gihugu cy'Inodi yiyubakirayo igisagara ciwe buno bwoko bwabaye ubwoko bubi bubi bukwanya Imana ibihe byabwo bwose nk'uko hariya mu gitabo cy'itanguriro igice cya 6 ku murongo waho wa 5 hatubwira ariko Imana ishimwe naho Abeli yarapfuye naho Kayini yaramaze kuba umuntu mubi mu rubyaro rwa Adamu nyene yaramagaye Adamu ati Adamu naho wakoze icyaha kikaba kibaye n'ingaruka mbi ku mwana wawe ngiye kuguhundi mwana Imani muha Seti Seti aba umuntu Imana ishima kandi ifata ingingo yo gukomezanya isezerano nawe kiba kitubwira ngo abana b'abantu n'abana b'Imana muri ubwo buryo nyine abantu n'ababantu batangura kuboneka abana b'abantu baba urubyaro rukomotse kuri Kayini maze abana b'Imana nabo baca baba urubyaro rukomotse kuri Seti ndaguhamagara mugenzi kuzokurikirana ikindi cigwa kizokurikira icigwa kizoba gikurikira kizoba kivuga giti ukora icaha niwe wenyene azopfa ukora icaha niwe wenyene azopfa kandi mugenzi niba wafashijwe na kino kiganiro ushobora gukora jende mu cyongereza ni right hama kandi mugenzi niba ufise ikibazo cyanye ikindi kintu wifuza gushikiriza haba icyofasha twebwe cyanye cyofasha abantu bose bazokurikirana kino cyigisho ushobora guca ucandika muri komanteri komanteri ziri publike zishika ku bantu bose barashobora nabo kubyisomera ariko ufise umutwaro cyanye irindi jambo wifuza kugushikiriza riri personere ushobora guca ujyandika mu butumwa bugufi cyanye ukadusaba imeri ugaca uyitwandikirako nuko imeri turaza kuyandika muri description y'ino video kindi nacyo mugenzi rino jambo ni jambo Imana ridasanzwe n'ubutumwa buhembura imitima y'abantu bose babyitabiriye maze bagakurwa mu isi buhoro buhoro mu gihe berekezwa mu bwami bw'Imana nicyo gituma mugenzi ndaguhamagarira ikintu kidasanzwe ngo ukore partage kugira ngo buno butumwa ubuheko na bagenzi bawe bashobore kuburonka ko Yesu akugirire neza aguhe umugisha aguhe kwama umwizera ibihe byose nakire ijambo ry'Imana.
Intambara ikomeye igaragaza